Ubomi bulahlekile kwaye umntu omnye wonzakele kumlilo oqhambuke eGeorge Goch ngobusuku bangoMgqibelo. Kukholeleka ukuba umlilo uqale kwityotyombe elinye phambi kokuba unwenwele kwamanye amabini. Abenkonzo zolawulo olungxamisekileyo bathi lo mba uphantsi kophando.
Motho a le mong o hlokahetse ketsahalong eo ho yona mehlongwafatshe e meraro ileng ya aparelwa ke malakabe a mollo setsheng sa baipehi se tikolohong ya George Goch ka Moqebelo. Ba ditshebeletso tsa tshwanyetso tsa Johannesburg ba bolela ha ho fihleng ha bona sebakeng. Ba fumane mehlongwafatshe e tjha mme ho timeng mollo oo ya ba moo ba fumanang setopo sa monna ya bonahetseng a se a hodile dilemong. Moedi wa ditshebeletso tsa tshwanyetso tsa Johannesburg e leng Xolile Khumalo o bolela ga sesosa sa mollo se sotsejwe ho fihlela ho le hodimo le ga fela tema ya diphuputso yona e sentse e le motjheng.
Two separate fire incident calls were reported to EMS in the past 13 hours. The initial incident occurred in George Goch at around 11:15 yesterday night. Unfortunately, one male died during this incident.
Ba ahi bantse ba kgothaletswa ho eleng hloko tshebediso ya mello le disebediswa tsa motlakase ho qobeng ho hlola mello. Ditabeng tsa Soweto TV ke Manini Morolo.